Amaqhoba omlilo wase-Jeppes Town avakalisa ukungoneliseki ngendawo yokuhlala yethutyana abonelwe ngayo lisebe lokuhlaswa koluntu lomasipala wesixeko saseGoli. Abantu abane babhubhile, abathathu bonzakele kwaye inqwaba ishiyeke ingenamakhaya kumlilo obhuqise kwisakhiwo esinemigangatho emithathu kumbindi wedolophu ngentsasa yangecawe. Kodwa nangona nje umasipala engenelele ukunika uncedo kumaxhoba, amanye amaxhoba avakalisa inkxalabo yokhuseleko kwindawo yethutyana kwaye afuna izindlu zomxhaso.
Amakhulu abantu abathe bashiyeka bedinga emva kokutsha kwesakhiwo e-Jeppes Town ngentseni yangecawe nosube imiphefumlo yabantu abane zewonzakalisa ngokumasikizi abantu abathathu xa kungoku bafuduselwe kwindawo yethutyana apho behlala kwintente ezakhiwe kwibala lemidlalo. Aba bahlali bayidla ibembi imo yabo kulaa ndawo besithi abahlalisekanga kakuhle kwaphela.
Sihleli kabi, ayikho nje into erayithi lana. Umoya okay, ukulala nje siqale kulaleni, abanye balele phansi, siba u-12 ethendeni lilodwa, iy'ponje ziwu-3, iy'ngubo aziyashoda, ayikho into yonke into iyashoda la. Kuloko kushoda-ke iy'ngubo silele phansi, la kungena umoya, amathendela onke lawa ayaphakama. And i-safety la ayikho, isangoleli ama-security afika ngosuku lokuqala, kwase kusene ngekho.
Ney'ndawo zokulala iy'ponje azikho enough for abantu neabantu bayacuphisana lapha nalapha abanye bagcine belala phansi.
Njengabantu abaphulukene nako konke xa kungoku umnqweno wabo kukubonelelwa ngeempahla zokunxiba, iingubo kunye nokutya, kodwa undoqo zizindlu zokuhlala.
Izami ibuhlungu nje kabi, umuntu akanalutho, silahlekelwe, asinama-ID, asinampahla, asinakudla, indawo yokuhlala nje. Ma singatholi indawo yokuhlala konke okunye kuzoyihlanganela. Iyo nje into esiyicelayo leyo Nkosi yami, indawo yokufihla ikhanda, ngoba la nawu sekuthemba imvula izonetha noma yiningi, akuhlukile nokuthi siphandle, uma kuthiwa kuyanetha nje kuphelile.
Ngicela nisizwele, nisilethele naney'ngubo meninazo nokudla nje enikhonayo ukukuletha, nisilethele, nizosithola la mathendeni silanga ngasegezeni.
Ukusukela ngoko umasipala waseGoli uthe uyazama ukufumana enye indawo yokuhlala amaxhoba walomlilo, kodwa nangona kunjalo akawubekanga umhla oqinisekisiweyo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eGoli.